Namhlanje kunobela umsuzu nje sibani. Wena sikhiphele umduva nje sohamba.
Zena I am looking for a lot. Maybe in the future this nigga might have it now.
Oh. Sanasam. Yebo yabona wena. Ibheke yonke lamasimbanya nakho. Wena yonke into, kwenza yonke into wena. Kwenza yonke into. Wonke into
yasibuya ngikona. Wena sihambi nje sibuye phela.
Ah, what's up nje yazi.
Ule high standard leso most nine nje yami.
Ngithi uyazi ukuthi isikhashanyana sithakashana lenja yakho igudla umuntu wami ngosikilidi.
Ukhuluma ngani?
Hey, ngithi uyazi na ukuthi lenja yakho igudla umuntu wami ngosikilidi.
Mana.
Uyakulama amanzi, uyangizwa ke? Lokuhlola uyalama amanzi, lokheza lobutikitiki bakho benza.
Kuhambe ke ngasho.
Self media. I got my boy crazy on this one.
Trap,
I got my nigga Six Mazon. I got my nigga Slova. I got the nigga rap and trap on the beat. Fire, 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 boy.
Hola, Gazi. Seki life ya Gazi. Skaratela kuchasi. Haripona ripile naspanzi. Hola, Gazi. Seki life ya Gazi. Skaratela kuchasi. Repona ripile naspanzi. Hola, Gazi.